tugerageje kuyagatswe muri semabu n'abasanzwe bakuru byo bikorwa byo gufasha leta kugwanya no kurindikiza cha sida babona ko nabone bahungabanye baragize ingorane hari ibintu byagiye ipunguka ariko akigoroka ariho kora sanzwe babikora karabandanije naho uburyo bwo kubashika ko bwo gufasha abantu bwateye bupunguka benshi bamuvuganya barakubwira ati ubu ntitukironka ubuyi ubu ntitukironka ibi rero hari ingorane mugo nta kundi byacu mugane mu kibunde ngo upfunise ashaje gucumbagira baragerageza ariko abona ko harimo ingorane hajya sida usanga ari ingora nyinshi ni ingora nyinshi z'ivyuririzi arizo twokwita mu gifaransa les maladies opportunistes rero uwo muntu abuze ibyo afungura abuze kwitabwaho abuze amata abuze ubwo buyi abuze ibyo bindi bintu abantu baramufashisha usanga ari izindi ndwara zitamu usanga umuntu arasinzikaye mbere no gupfa agapfa atari gupfa rero ingaruka ya mbere nuko umuntu ubuzima bwiwe bushobora kuzimangana agacikana mu gihe ivyo bintu bironka atopfuye yobandanje afashe umuryango abantu bakabona agaterera umuryango wiwe mbese agaterera n'igihugu kuba bataronka ikibafasha kuba bataronse imfungurwa kuba bataronse imiti ya mbere ibafasha ijya twakwita ama ARV ama antiretroviro ucusanga atakintu bashobora kuja gutera mu miryango yabo badashobora kubashikamwo ngo bicaye nabandi bayaye gukusanga ahanini biyumvira ukuna amagara yabo agiye kuba yo ningaruka ya mbere iboneka usanga bonyene ubwabo but aho kwiyumvira ibyo byoteza imbere igihugu byoteza imbere imiryango biyumvira kazoza kamagara yabo twe muri sema busaba ko leta yosubika ikongereza inguvu ikayaga nabo bantu na cyane cyane igafasha amashira hamwe yitaho abo bantu bagendana umugira wa sida ikabafasha haba mu byo bw'amafaranga haba mu byo kwasaba ifashanyo mu makungu rero yonagana politike yo kugurura ababayeri bajyana dufasha na cyane cyane bashaka kufasha mu gisata cy'amagara y'abantu ikugurura hamwe byoroha kandi kanabarondera kugira ngo amagara y'abarundi abagendana ico kiza bumve ko bashigikiwe bumve neza ko leta iri kumwe nabo mu kugira politike nziza mu kugurura mu kuyaga n'abantu bashobora kuza kufasha mu gihugu cyo ni cyambere cya kabiri twosaba leta ko abantu bose yo ibona kubasha gufasha mu kino gihugu na cyane cyane mu gisata cyo kugwanya ikita cha sida ko hoba korosha kugira ngo abantu baze mu gihugu batavunitse.